Adeɛ baako a ɛsɛ sɛ yɛde hyɛ yɛ tirim bi mu nso ne sɛ namfoɔ a ɛnyɛ honam anaasɛ friends a ɛnyɛ honam no ɛmu fiw pɛ ɛna pɛ yɛn kɔ soɔ anaasɛ ɛmu fiw pɛ ɛna sɛ wodi yie anaasɛ woyɛ yie a ɛyɛ wɔn ani gye mmoɔ na anaasɛ bebree no a wodi yie a ɛyɛ ne ya anaasɛ bebree no a sɛ ɔne honam na sɛ wodi yie a ɛkaa no nko ana nka ɛyɛ ɔno na mmom na ɛnyɛ wo wakyɛ sɛ ɛnti no wone namfoɔ bebree nam a ɛyɛ a na wayɛ careful na ose de obiara onipa a wopɛ sɛ ahoɔyɛ a kakra wɔ n'afa no ntɛmpa no a na wɔatwa no short because wanhwɛ yi a at the end of the day no sɛ ɔde adamfoɔ adamfoɔ wokɔyɛ successful na sɛne wayɛ successful no ɔno mbɛyɛ successful saa wo sɛ no afei deɛ ɔbackbite wo ɛbim tumi poison nkurɔfoɔ wosɛ stories bebree aba ayɛ sɛ namfofoɔ apue na ma wei akɔ shutoei namfofoɔ apue na wei akɔ poise wei ne nyinaa yɛ ahoɔyɛ a honhom ɛyɛwɔ namfofoɔ no bi mu ntisɛ wonam a fa sɛ wotumi sɛ namfoɔ no a wone wonam few ɛne pɛ wɔ asɛm anaasɛ few ɛna wodi yie a ɛbɛyɛ ɔmɔdɛ sɛ woadi yie nti na ɛyɛ always bia no ɛno saa no na wada wo ho so ɛwɔ namfofoɔ mu.